giye kuri giye ntabwo gutsinda kwa Trump bintunguye kuko icyo nshingiraho nuko abademokrate bari bamaze iminsi bategeka bayobora kiriya gihugu imyaka 8 yose iyo parti yobora igira umwanya ukundwa na bamwe no kwangwa n'abandi uvangwa nyamerika mu byukuri basaga nabo barambi wa demokrate bashaka ko haba impinduka aba republikani nabo bagategeka icyari gisigaye nuko Trump yatangiye yamamaza afite amagambo ashushye akarishye byatumye abantu bamwe bamubona ko ari nk'umuntu uhubuka ariko tumaze kureba ngiye nk'umusesenguzi maze kureba nasanze ari amayeri yashatse kugira ngo abone amajwi kuko yabonaga ibyo abanyamerika benshi bategereje abashomeri abandi bose babona bararakariye bafite ubuyobozi bwa Obama bavuga ati Hillary Clinton ni n'undi Obama agomba kuba agiye inama n'abantu be babigira nka strategi yo kugira ngo babone amajwi kuriya guhubuka mu by'ukuri yenanaje ngeze hagati umuntu atari guhubuka ari ibintu yakoze ku bushake none biramutsindira bituma mu matora yo muri pariti yemina abantu nka 15 bari bahanganye byonyine ibi byagaje ko Trump akomeye azi gushaka amajwi icya kabiri Trump dukurikije ko ari umunyamafaranga wubatse empire wubatse cyo twakwita
ubwami
n'ibikirenze ubwami n'ubwami bw'abami by'amafaranga kugira ngo agere hariya nuko ari umunyabwenge ntabwo ari umuswa nabyo ni ikintu umuntu yashingira avuga ati uriya muntu arakomeye bikongera ukuntu yatsinze bera 15 ntibyari byoroshye noneho byatumye genda analiza nsanga ko ari inzira yo gushaka amajwi uko yabonye ariya ya mbere rero byatumye mbona ko ashobora kubona n'amajwi muri finale akaba yakwemera Hillary Clinton igihe naritondaga nkavuga ni bo Hillary Clinton ni umunyapolitike nawe ufite experience abantu benshi b'abanyapolitike bakomeye ni bo bashyigikira ariko abanyapolitike bakomeye si bo batora buri wese atora ijwi rimwe abanyamerika Hillary Clinton yarazwi hanze ariko abo hanze si bo bamutora ni ukuvuga ngo Trump n'abantu be bamenye kujya kuri za categories ku byiciro by'imbaga y'abanyamerika byari bitegereje ko abari abademokrati basimburwa none amenya kuvuga ururimi bumva kuko yatsinda rero ntibyari bitunguranye
wowe uravuga ko kuba Trump yatsinze bitagutunguye uti nk'umuntu wagiye ubikurikirana nabonaga n'undi bishoboka ko
nabonaga bishoboka
ashobora kuba ari amayeri arimo gukoresha mu
kwiyamamaza
ariko muri opinion polls kuno babaza abantu ngo mubona ari nde uzatsinda mushyikiye nde kugeza ku munsi w'ejo Hillary Clinton niyo aruri imbere n'umunyamakuru uri muri Amerika mu kanya twari turimo kuvugana avuga ati no kugeza ku munsi w'ejo wabonaga abantu barimo kugaragaza ko bashyikiye Hillary Clinton utekereza ko ari ikintu ntaho cyabiteye kugira ngo abantu
yari imbere ariko ntabwo yigeze imbere cyane hari n'igihe Trump yamusigagaho ariko none igice kinini cyane amaze kuza bira byo imvugo mpubutsi Trump yavuze ku bagore n'ibindi nibwo yasubiye inyuma ariko nabwo wasanga Clinton atamusiga cyane atamusiga ku buryo bukomeye bikiyongeraho rero ko na Hillary Clinton mu by'ukuri ntabwo yari umukandida ukomeye nawe urebye amaze imyaka myinshi mu buyobozi turebye yabaye umusenateri yabaye first lady imyaka 8 yose nabyo ni nko gutegeka burya nubwo perezida bayobora ariko umufasha we nawe arayobora mu by'ukuri yamaze iminsi ari minisitiri ari secretary of state ushinzwe ububanyi n'amahanga ni ukuvuga ngo ni nka minisitiri wa affaires étrangères mu by'ukuri nk'uko Trump yagonda no kumubwira bigafatwa nk'aho ari guterana amagambo ibyo atashoboye gukora muri iyo myaka yose ntacyerekana ko yabishobora noneho n'abanyamerika bakeneye ko ekonomi yabo izamuka kandi iyo barebere muri Trump wabwira ati ngiye kongera mbyutse za industries abashomaga mbakazi bakwitabira uwo muntu ugiye kubyutsa Amerika kurusha umunyapolitike utuje ucije make nkabona rero ziriya za sondage buriya
none dufate Trump aratsinze ni umuntu mu kwiyamamaza wagiye uvuga amagambo akarishye cyane nubwo bwose amaje gutorwa mu ijambo yavuze atakoresha amagambo aremereye aho avuze ko aje kuba perezida w'abanyamerika bose aje kuba perezida aho buri wese azibonamo buri wese agahabwa amahirwe ariko turebe Trump wari urimo kwiyamamaza tufate nanone Trump utamenyerewe cyane muri politike agiye kwicara muri White House mu myaka ine iri imbere azaba na gute nibihugu
bo nkuko nabivuze iyo ndebye uriya mugabo mbona yari strategy yo kwishakira amajwi ntabwo kandi kuva bagira debat nk'iya kabiri ntabwo yongeye kuvuga bene ya mvugo twakwita itari nziza yo kuko aramaze kubona ko agenda azamuka mu by'ukuri atangira kwiyamamaza yasaga n'ufite ubwoba agapfa gusa n'uwiyahura avuga ya magambo yashakishaga amajwi akanayabona ariko nyuma yatangiye kuba umuntu witonda nuko yaramaze gukreya gushyira ikintu cya impression mu bantu bamfite ikintu kimeze nk'inzika bati wigeze kuvuga iki ariko nyuma urebye Trump kuva kuri debate impaka za kabiri yabyiye na yahindutse umuntu usanzwe woroshya aya nabyo yakomeje rero ntabwo azikumbura ntabwo azitwara nabi kubera ibintu bibiri icya mbere ntabwo ashaka kugomba Trump ni umunyabwenge yitwaye ashyize mu bikorwa biriya byose yavuze ko yavuze abanyamerika bonyine bamushyira mu myanya bamwikuriraho cyangwa se yatwara nabi bakaba banamuhitana tuzi mu mateka ya Amerika abaperezida bagiye baraswa
ariko
nibyo agomba gutinya icyo nicyo cya mbere agomba gutinya ku nyungu ze kugira ngo abe perezida agomba kwitonda ko sisiteme ya Amerika ntabwo ari sisiteme nk'iyo mu bihugu bikennye abayobozi bakuru bashobora kwitwara ukunuku ugasanga imbaga y'abantu ntacyo bibwiye ariko hari sisiteme ya Amerika irubatse perezida mu by'ukuri afite ubuyobozi butoya ubundi buba bufitwe n'abadepite bufitwe n'abasenateri bufitwe n'abasirikari bakuru bufitwe n'abaturage ubwabo banegera inyungu zabo agomba kubitwara rero kwirinda ikintu cyose cyateranya amerika n'ibindi bihugu ku nyungu ze kugira ngo batamukuraho icya kabiri agomba gutinya ibindi bihugu kuko amerika ntabwo ari yayindi abantu bishyiramo ngo ni igihangange ngo cyakore icyo gishatse mwisi yari ibihugu 192 muri UN ibyinshi birakomeye cyane ibindi biraciriritse ariko buri cyose gifite icyo cya amerika n'icyo amerika igiha ntabwo amerika rero yagira umuperezida uko niyo yishakiye nawe ntiyabitinyuka atinya ibindi